sugunga kono hawa laemi lusi nyela kisi chaba inze lushali mezi olineki liza zilizoya olineki liza zilichama tali mufana sae Mutela, oh Mufarasa, ni Mutela, kanti lulile kai, manduna batula simonda, kanti lulile kai, wale amezi bashe mbulula milulwani, Mufarasa, eh, ni Mutela, oh Mufarasa, Tate, mulaere michabao. Tate, 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 mulaere michabao. Mikulwa niye mbona ye, kisi chaba sakamuso. Mikulwa niye mbona ye, kisi chaba sakamuso. Bashimani watu mula sibunga, kono habala evi. Chava ikasanela kibareba izoya olineki liza zilizoya olineki liza zilichama tali Mufarasa ni Mutela oh Mufarasa ni Mutela Simada sisi na mabuno oh. Mulu teba na nao Zila ya vive Kuli haba kaula Wasike wake luha